all verily abide by the will of God.
I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. 'Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, the rain is falling on my windowpane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. Start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, da 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 da